Load shedding will be back after the elections, most definitely. We saw it. I mean, the telltale signs. You look at the Rugby World Cup, literally the day after we won the cup.
We're back.
We're back, chucks. Load shedding will be back after the election.
Right, bafowethu, ngithola le video la ku-TikTok uZuma-ke noma ngizothi uDuduzane Zuma ekhuluma ngendaba ye-load shedding nokubuya kwayo after-ke usuku lwama-elections. Baningi abantu-ke abaye banokuqagela ukuthi-ke kungenzeka ukuthi-ke i-load shedding ibuye after-ke usuku lwama-elections. Even ngisho naye-ke umntwana-ke noma-ke umfana kaJacob Zuma laphayana kuyena uDuduzane Zuma, the time ekwenye yama-podcast-ke uchaza-ke ngayo indaba load shedding ukuthi-ke kungenzeka ukuthi-ke iyibhola nje elisetshenziselwa ukuthi-ke ngoba okwesikhashana kuzoba nama-elections or indlela yokukhampeyna, therefore kungacishwa-ke ugesi. If kukwazi ukwenzeka kanjalo, pho kungani kwesinye isikhathi ugesi uhlale ucishiwe? Ngicela ukuthi-ke ukuzwa kuma-views enu mayelana nalo lolu daba-ke kuyona-ke i-comment section ngezansi-ke. Ungakhohlwa ubuye futhi-ke ulike, uphinde-ke ushare le video-ke. Bafowethu, engabe uyahambiselana yini nalokhu-ke okushiwo uDuduzane Zuma? Danko.